You two want to clean the teeth?
Yeah.
Yay, ready? Da 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 da.